ngiyakhuthaza abantu ngoko bayithathe lengqalele kwezenzululwazi ngoba amathuba amaninzi akuyo.
Usebenza nomuntu ocingayo wenza naye losisi wasiphathela msinyane
khona kwimagazini.
Yeah. So all the time but our isitoko esibhalwe aba women in astronomy. So next time
kweyethu August.
Yeah.
So basically kwalaseleke abantu abangamanina abanye abangasekhulu abakwenzululwazi abenzekezikulu.
Yeah.
Kwi-Afrika
nje. Wow. Emndakondini basibele kade enkosi kakhulu manje ngexesha lakho.
Okay, enkosi kakhulu. Ndibulela ngokubulela kwaphulaphula.
Enkosi kakhulu. Uvile ke zi imizuzu mihlanu phambi kwethu ngesithandathu silapha ke-Cape Town bengunathi kondile we-African Science Stars magazine eleyo igosi intle ngaphandle nekhaya nekhalazi. Yeah. Ukanti ke edition yabo kulena intsha the latest abc the African Science Stars Women in Astronomy. Inezitori eziphumdla kakhulu inazo ne-games ezijitsha ingqondo yomntana nawo mntu omkhulu esebhek inomdla kakhulu. Ya inomdla kakhulu. Ya ndiyacinga uba thina masibeke sigqibelise nojoa sesivala ngothina mphulaphula omhlobo Wenene kodwa ke yona fosecape town i-World Science Forum iyaqhuba de iyoba ngolwesihlanu nge-9th yale nyanga ngabantu abasongamazwe ngamazwe security tight asoze kwazi ukungena nje nanjani apha ngaphakathi kodwa ke izoqhuba iveki yonke yonaziyo.